smiles at me. Baby, it's the way she looks at me. Kusema ukweli, ninavyopelekwa, inazimia.
Kani dunda dunda, jina lako ni kisi.